ebubago na kicha simbiko jori and epetet mongadi mo possible nwanyi o ma ho no tara na aka ha ka obia na eri ni ugwu isi ya kwa nwa kwa afọ na obru na gade possible na odi ready na abia kwa nwa kwa afọ bia na eri ni o nke sitia biki nweto ozi ya betu aka na share button ke to sabia dozi ya ni diri iru nde epetet ebubago na kicha high chief prince obiefu na oje ewulo oko ga epetet obi of Akeja na Bangkok, Thailand. Simbiko, Namjo ori ndi omu ada na ndi omu nne benefe. Mogadi wu possible, nwanyi anoro na aka hadi mma. Ka abia na renew ya kwa onwa kwa afọ. Na odi ready na abia for every year. Odi ready na abia kwa onwa kwa afọ. Na renew nke Cynthia Chineke lom. Di ihu no gbonyere ever have was just a wife, but an angel. Biki nweta video, to sabia. Na nwanyi di mma na eme na anya ka mmanya. On Saturday, 25th March, 2023, Azura Azuma Potu Apotu Nebeneb. Obobo Chaha Ka Prince Obiefuna na Cynthia Chinechelem. Notai, ya say, I do. Obobo Chaha Ka Chineke Mere Mwokorobia na Mwokorobia Dina Wunye. Ema na Mada Endo Tezi Mwani. Na bonus in Asia. I read him, ma. Obi Iruwa ni Nezi Obibendo. Onye Mwetele Message ya. Biko ya me tuwa kena share button ke to saya. Hew! Ije di na wunye. Ubi ya ufa keja na Bangkok, Thailand. Ebu bagu na keja. Prince ubi ya funa. Mwe muna gina apa mkata. Igwa na msimu na obru ni ima no tuwa ka wanyi siyata. Ni ka no wanyi mwe na primary school. Agwa munu na wanyi de mwane menanya ka koko. Biko, leba uka Cynthia na kwa apatara mkata. Dear Tina Kenya, you have worked off your husband. Come on, I'll be able to Tata Kezino Lane, the 1 year anniversary. Tata Kana celebrate no different year. 1 year, how many I do. Tata Kwaze Kanda, but never celebrate to call for Tina Kenya. No track out. A double quack and not just celebrate the one on my Tina Kenya. Onye mwetere message ya. Ya metu aka na share button to saya. Oku ma meta aka na chikabo toto. Happy marriage anniversary to Cynthia Chinecherem. And Prince Obiefuna. Obi Enel Nigeria Limited. Once again, happy marriage anniversary. Ihe ni ile zuele zinezi nola. Siye mna ayazi Chineke buko. Otinye ihe ni inode tinye nezi nola abola hori kotaro mwe hananya. Udo, agam niru, omimi nezi omomo. Iya kwa kuni ihe mwe mwe. Kanka abri hem mota de ron. Biko, uro ku mwa nke mwa de beri.
Onyo zizi, menu no nyo zizi, onyo hudi nanu, hey.